Nadabu eh kuti sina kugani zakuti nizakhala so. Waenda atamanga japo kungena mmauzu kuti kumendo kuchite bwanji kuzizira fike ku school. Sina kumvera bwino ne kumvera kuipa maningi kuti okay imfa. Siyabwino pa muntu. Pamene nayi na kanyumba kangono mulandu wa family so vana zikulu nayi kuvutika magonedwe chifukwa chake nakhala pansi na mdala ponani vana tizamba kugona bwanji na vana pafupi tagulisa mbuzi pamene tinapeza ndrama kuchaisa mapiksi kumanga ino nyumba. Last year, Justina anadwala malaria. Tinankhala pansi na mdala, tigulise mbuzi mozi, tipeleke mwana ku hospital. Then pamene enda ku hospital paja, madokota nayanga napo pa matenda aja. 1 week. Wabwera wankhala bwino tachoka tabwera ku nyumba. Ninamvera bwino chifukwa monga kunalibe mbuzi mwana monga sinakwanisa kumpeleka ku
tilimbe moyenera tipasane mbuzi zathu nacho chitukuko mwambuka tilimbe.
Niyosiyana monga mwemene nakambirana poyamba nikusiyana ndithu kaili chifukwa chakuti paja ngati chavuta nisichivutiretu pinango zaenda kunkhongole wakukanira manje apa ulanga kukanire aleke uzatenga mbuzi yako siumo uzagulisa ugule chakudya udye. Kaili masiku ano tili na miuki tikama kuseni tapika poleji tadya ya mkaka so tikudya katatu manja vali fiti kuli bali na nutrition.
Kazula kapu afakamo ya mafuti sachabi.